Tikuru o Otari Mata, e Toruga Ruma Rumaki, Maori o Tomato Mankura, e Omotikama Petu Hoki na Samaraki Kairoto e Tomato Nankapahaka. We are from Otari School. There are three Maori immersion classes at our school. There are 67 children performing in our kapahaka. Mātua kāwata, nāna nei I tito tā mātou nei haka. Ka mihi ki ngā kāwhakahare o te rā nei, ki o mātou kāiku, ki o mātou whānau, a ki a tātou katoa hoki. A big thank you to Tai Hākua's dad, Mātua kāwata, who composed our haka. Thanks also to the organisers of this festival, to our teachers, our families and all of us here today. Thank you.
Yeah. Yeah. In the room.